Na sasa vile huyu daktari Gururoli amesema ati zina siku mingi za kuishi. Sasa mimi kitu tu nataka ni kusoma.
How can we accept her when she has sent us these?
What is 29 plus 41?